These little lions. Yeah, I know. Ndiyo natafuta. Especially the kitten. It's recording. Oh, anatafuta nyonyo. Anatafuta nyonyo. Imagine nikasupu, nika black lakini nikasupu. Kako na nini za white. Tufatu ingine to white.